kusoo dhawaada agtida official ee maanta waxaan leenahay barnaamij aad u qurux badan oo aan idin soo diyaarinay oo ku saabsan bilicda beeraha afgooye la socod wanaagsan fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan subscribe noo saar page keenana like noo saar haddii ilaahid aad badu
Yeah.